tetuna bategera nti oba obulwadde buno Ebola oba Marburg oba obulwadde obulala naye badokita bagenda kwekenenya omulwadde ono bakole testi batubuulire ekiki ekiriwo. But the good thing is that the patient has been taken to our isolation camp and the patient will not have any contact with other patients.